Thank you. umwana wanjye nkamugeze amwikira atabwiriza aherekereza ibyo twavuganye nta kintu kimwe mushinja ntavuga wenda aciye ku ruhande ngabe imana ikumvisha Thank you.